Operation, I don't know. Acha umbea mbea, wewe mtoto wa kike. Acha umbea mbea, wewe mtoto wa kike. Acha umbea mbea, wewe mtoto wa kike. Acha umbea mbea, hey, 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 hey.